Zuma bacela kaKhumalo bangicelela kaZungu go bacela nakaShanta bacela ngoba isiko benzela umfana na ngayicelela ke mina ngayikhethela wena and khethile 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 khethile
Ntombazana ndini ngikuthanda ngize ndlula bangakini ngakuthanda sibekwa ngikhetha nangokukhisi ngakuthanda sele ngicela inkosi ufike wancika wathi gqi ngakucika wathi mcwi sacisha ibani cwi hayi kanti kuya ngigcini ngaswitcha wathi gqi asithembe ukuthi uyabona ukuthi angizanga ngobuningi ngikubhathele just bo angifuni omunye umuntu angibona wena wena liyofika lelo suku ngizokulobola wena bhek uphama okwenkanyesi ukhanya okwelanga ojela noma yona isitholile isandwa sami
bangicelela kaZungu bacela kaKhumalo bangicelela kaZungu bacela nakaShanta bacela ngoba isiko benzela umfana na ngayicelela ke mina I can't tell her when I and I can't tell her can't tell her
Zela ke gonk, musukala we mam Busiseka ngelosi, inkosi kwazi ngegama Mbonga uma owakuzala, mbonga ubaba owagondla Mbonga namandla wakho, kulezi impesa inqobo Buka phela wesisi, mfuna plenty ye kids Ushumayela mfundisi, ngizovula ivele ngimkhisi Asikaqedi my love, nale ndawo asikayazi Kodwa ke sobonisana, wena mavilakazi
Bangicelela kaZungu bacela kaKhumalo bangicelela kaZungu bacela nakaShanta bacela ngoba isiko benzela umfana na ngayicelela ke mina